Ka anui ngā paenga mō te whakakotahi ngā take tūroa me ngā rawa Māori. Koeira te whakapono I puta mai te hui o te Ara Pūtaiao I Rotorua. I kōrero a Hinerangi Goodman ki tētahi kaiārahi kai te haputa o tētahi ao whaihua.
There's scientific properties and bacterial properties that are second to none.
E ai ki tā Victor Goldsmith, he kaura te mānuka, o te rā te miere, e tipuhi ana hei oranga pūmauaki.
It is the most expensive honey in the world. I think it's retailing a UMF 20 at over $1,000 a kilogram, and that's just honey in a jar.
Ki ngā tirohanga, kua piki haere te wāriu o te hunga whai pāna whenua, e kaina kauana ki te whakatipu mānuka me ōna hua. Hei tuku ki roto o ngā mahi tau hoko hoko.
Protocols and regulations probably need to be implemented to protect landowners from boundary riders.
Te whakapono anō he taonga nui tēnei I tikana, mā te Māori anō e whakahaere mō te Māori.
Like any industry, when you've got a premium product, the greed factor does come in and attracts cowboys and a whole range of different people.
Ka tika hoki ma te whakamoea o ngā mātauranga o te ao Pūtaiao, pe e rā hoki o Taiwa o te ao Māori. A rā ko te miere tērā e kia nei ko te koura. Hoi anō ko te pātai nui ke, ka pēhea tia tōna kai tia kitanga. I nā, kei tā wāhi anō ētahi e hia kai mai ana ki ōna hua. I raro I te kamupene o Ngāti Prau Miere Limited, kei reira anō ōna rārangi tohu pākihi, rā mō e rātu e hia hiana ki te hono.
We've looked at a regional model. There's no reason why that model cannot be replicated around the country. So we're quite happy to share all the work that we've done with other regions, and hopefully we have enough regions to come together that we set up a single desk and a single Māori brand and work together in that space and take that to market.
Ka tika rā, he kai tā I roto o te ao ohanga e tipu mai I te whenua. Ko Hinerangi Goodman, mō te Karere.